kanun bay ugu daraad mooda jooniyad suxu loo cabeeyey waryaal